Bona mahloba nimukeleli igama lami ngikudawudwa waphungula makhona ku Instagram ngicela ungilandele @king_langabi yabafowethu ushoba ngqongqo washona umgibeli kwathi ke abangu 14 balibala ke bucayi ngesikhathi itekisi kade ke behamba ngalo lishayisa ke isihlahla emva ke ukuqhunyelwa yilapha ke isondo emgwaqweni N4 Northwest lapha na izolo ngokwesikhulumi somnyango we Northwest Community Safety and Transport Management ubuhlungu Morimi uthe itekisi ke belisuka ke lapha ke eRust libangise Rustenburg ngiqhamuka amalangabi emva lapha kokushayisa isihlahla uthela ngabasindile abangu 14 baphuthunyiswa esibhedlela kanti ke abomthetho bebesendaweni ngesigameko senhlekelele wemisiwa kwa Community Safety and Transport Management uselo lehari udlulise lapha ukudumala waphinde wadluliswa kamazwi enduduze emndenini laphana echaphazelekile ophinde wanxanxeke laphana ke abasebenzisa umgwaqo ukuthi bashayela ke ngokukhulu ke laphana ukucophelela ubeke wathi ke uma ke laphana ke wonke umuntu ke shayela ngokucophelela nangezivinini ezivumelekile emgwaqweni izimpilo ke zabantu abaningi laphana ke zizophepha mina nganakwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvu lwakho mayelana ke nalo lolu daba lapho kucomment section ungakhohlwa ukucindezela like button subscribe button nokulandela ku Instagram @king_langabi for me usomdakadaka ngithi pa sengihe.